kansubire guno omwakati muzina ddalu amaze master kanjogere lwaki nokiwalugeme kigamba namukisa ngenyonyi obuwanvu.